ne tɛ dugu jɔ an ka bɛn Mali kɛlɛ ka ban. Kɛlɛ bɛ dugu ci, kɛlɛ tɛ dugu jɔ an ka bɛn Mali kɛlɛ ka ban. Mali so bonya 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 bɛ Mali so lundu tumu kurunba. Ni Mali kɛlɛ banna n bɛ yaasa dɔn Moriba yaasa. An bɛ yaasa dɔn ko janfa tiɲɛ bɛ yaasa dɔn. Ne bɛ yaasa dɔn an bɛnna kelen ma n bɔ yaasa dɔn. An bɛ ka yaasa dɔn Mali kɛra kelen ye an ko yaasa dɔn Yoso yaasa. Denmisɛnnin bɛ kasi de la, firiya tulu bɛ maɲumanko la.